Bona no ingane zakwethu, akanginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfeza umntutu wakho umalibathi elasi bona amagumede mhlawumbe emakuthi usemusha lakhanje, phinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulayika, kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Ingane zakwethu, namhlanje ngibheka udaba lapha noluthinta gcokama Elisha njalo nensizwe uMadlamini. Intokazi ke uMadlamini impela ejabule waze weqa, ngathi bona lapha nomunye wabaculi bamasikandi umthandelo umfoka amanqala, ngathi ke belenele kuyonanda esemcimbini okade ukhona laphana namhlanje. Laphana ke intokazi uMadlamini nete yabona umsizwa igcokama Elisha yahluleka impela ukuzibamba, yasesidinda laphana esilele ijabulela igcokama Elisha. Mina nganza ukuthi angingandi kakhulu angikufake ngikudedele kwividiyo uzibonele laphana uMadlamini ukuthi ke bekade ajabule kanjani ekhala laphana izinyembezi zenjabulo. Bafethu asihlane futhi kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe nibe nosuku olumnandi enithanda khona.
No, say.